Eles vão voltar na Magabão mesmo, mas não cadê que não. This is not a story. O que vai valer mal? This is not just a story. It is an event. Story, é uma história, spainyani, singabiyonyani. Sithethele ibali ndoba sikumotivate. Ibali hello ndomos just to motivate you. Always been just to let you see izinto on a different eye, on a different opinion, on a different perspective. That is the purpose of a story. Amen. God, but to me, this is not a story, this is an event. Amen. When the event takes place, makabonge Jesus, something changes in your life. Uthi umuntu ofunayo makabonge Jesu, when Jesus Christ, makabonge Jesu was born. Hallelujah. The history was made. Imbali yenziwa. But when Jesus Christ was crucified, makabonge Jesu, an event that touched life, an event that changed life, amen, took place. Because the area of crucifixion, the event that was dealing with the changing of life. Hallelujah. That is why I believe that Lezekile, makabonge Jesu, it was not just a story. Amen, but it was an event that was meant to change lives. That was meant to give a new perspective in life. Amen, to those people who are living. Amen. Jesus Christ. If you are only now, makabonge Jesu, one of God. Amen, sicela nabantu bakwa Israel. Le ndawo is about abantu bakwa Israel. Hallelujah, kuthethwa ngayo chapter 37. Ukuba makuthi abantu bakwa Israel briefly. Isizwe sakwaSrayeli yayisisizwe sikaThixo. Yayisisizwe sasiklose kakhulu kuThixo, sasithandwa nguThixo. Futhi sisizwe esa-establishwa out of promise. Ngenxa yempilo uThixo yakhe yayinhle ka-Abraham. UThixo took a decision that Abraham you'll be the father of the nations. Makabonge Jesu. Uzaba ngunozala we-nations. Elubano beyajonga bonke. Kuthi uyawuzala abantwana bangangenhlabathi yaselwandle. Makabonge Jesu, that is how the nation will be. And futhi onyana bakho bayawanthenga inkwenkwezi, bayawungabanga ngenkwenkwezi. You know, zasesibhakabhakeni sithi nabo, we were made Jews ngoYesu to be the spiritual Jews, to be the spiritual sons of Abraham ngenxa kaYesu. Hallelujah. Elo lizwe nelizwe lafawundelwa kuloo nto. Amen. But into engimuvayo kwesi sitori sikaSrayeli, makabonge Jesu, when the promise was done, kule ndoda kuthiwa ngu-Abraham bangaba uyawuba sisizwe. Makabonge Jesu, he had to fight. Zange ayinikwe indlela into kuthiwa nantsi ke nantsi ke nation. But he had to fight. Mhlawumbi akhumbula uba wafayitha akhumbuza ngesentence enye. Phakathi konyana bakhe wakuya kuphi mosi? Injalo tata. Was one of the sons. And the Bible, this man, when he sees that the blessing was there. Hallelujah. When he sees that the blessing was there, he didn't say, I'm waiting for the blessing to come inside. Makabonge Jesu, he knew that this is what was promised. Makabonge Jesu, nobody in the banga, but I'm the generation of my father. Makabonge Jesu, I'm coming to reclaim this. Amen. On behalf of my father. Makabonge Jesu, when he saw that opportunity, makabonge Jesu, he seized. What was the opportunity? That is when he met his junior scat. It is Bible, what is Jananasu, what was Puskoya? Makabonge Jesu, from then, when you come, what are Bani? Israel. Any promise you take by the Bible when you is not going to come. Makabonge Jesu, why is it on a train? Makabonge Jesu, but your blessing, your promise. Makabonge Jesu, you've got to work hard for it. Makabonge Jesu, you've got to sweat for your blessing. You've got to sweat, Makabonge Jesu, for your promise. Makabonge Jesu, you've got to go and run. Makabonge Jesu, and fetch it. Makabonge Jesu, it doesn't matter the odds. Amen. That are stand before you. Makabonge Jesu, kodwa xa amehlo akho ayibonile. Makabonge Jesu, if it takes that inyathela. Makabonge Jesu, abazwane ababuyisele umve enkonzweni. Makabonge Jesu, do that. Amen. Because you don't want to miss it. Yeah. Hallelujah. Amen. This is your season. This is your period. This is your time. Makabonge Jesu, maximize your potential. Don't miss your season. Hallelujah. This is how this nation was formed. And this was the nation we closed with Thixo. UThixo leyithanda kakhulu. It didn't matter uba ngabe uyajonga even na today. Makabonge Jesu, uyafumanisa ukuthi is this where the close Israel lo ngoku. Makabonge Jesu, zine favor kaThixo. Kutheni America yona country rich emhlabeni? It's simply because it's protecting Israel. is always protecting the nation of God. And for that reason, no matter the people of Sakaliwa in America, no matter the homosexuality, Sakaliwa in America, no this kicker as him, Sakalus Bonacon, Amen, but because this nation, Amen, the nation, a tough and shy nation, Gajiko, Utipo is blessing it. Hallelujah. This is the nation that was favored by God. Yaine favor, Gajiko. Ndikebona abantu abasha pha into kuthiwa ngufacebook ndanonanto imnandi laa nto because amakhola ayasithiya pha kuko abanye abathi lowe highly favored vele halleluya ndifumanise batyhini abantu makabonge uyesu bayazana nothixo amen bayazazi babangobani amen bazalwane we are the spiritually Israelized makabonge uyesu ngoba sizalwe makabonge uyesu through the blood of Jesus Christ amen to be the heirs of this grace. Amen. To be the sons and daughters. We are not the servants, but we are the sons and daughters. Amen. Hallelujah. But we are only entering this nation, makabonge uyesu. Hallelujah. It was a nation as well that was blessed with leadership. Amen. Ukala wethu ubone ikumkani, the kings. Makabonge uyesu sizibone kwilizwe lakwaIsrael. Hallelujah. And I look at this church AFM. Hallelujah. Abanye ibandla jikelele. Amen. I see that God. I mean, since the beginning of this church, I mean, God has blessed us with the leadership. Makabonge uyesu from the beginning. Makabonge uyesu, God has blessed us. I mean, with the leadership. Then let's call it our Sunday to a big hand. Hallelujah. And we are with now, makabonge uyesu, kukina jipaka uye mbogu makabonge uyesu. We are young and end of the nation. There is something that I'm discovering. Let chapter ka Ezekiel that in the nation, yaba in nation, symbol Israel in captivity. Makabonge uyesu ethinziwe. Xa uthinziwe uyayiluse i-identity yakho. Okanye iyadayiluteka i-identity yakho. Xa uthinziwe usubscriber kwii-norms. Makabonge uyesu and values yaba bantu bathimileyo. Igama leNkosi makabonge. I want to compare this church here to the compassion of Israel. And I want to look at this church here too. Ukubangaba, yai captive, yai banji, yai kwi captivity Israel. Makabonge uyesu, zintoni siphithina. Are we trapped kwi personality zethu? Ingaba mhlawumbi spiritually sisekuthinjwe. Are we finding this church trapped within the personalities? Hallelujah, within the foreign things. Hallelujah, speakers, I bound the God so yet. Ikhona indawo efama sikuyo. Ikhona ilevel efama sirishile. Makabonge uyesu, sikhona isiseko efama sishukumisile. Makabonge uyesu, kodwa loo nto ayenzeki. Hallelujah, xa kuthethwa ngale nkonzo ka-1960, amen, kuthi umntu abephiliswa sisithunzi sonke. Amen, kuthi abekusenzeka le nale nale. Amen, but those things are not happening. Ndithetha inyani asenzeki. Hallelujah. Ndiyibona le nkonzo isekuthetshweni. Ndiyibona le nkonzo itretshwe zii-personality zayo. Ndiyibona le nkonzo itretshwe i-disobedience. Let's look at the messages we are preaching at church today. Ingaba zii-messages that are taking us from one glory to another. Let us look indlela esenza ngayo izinto. Yintoni i-priority? Kuprayorithizeke ntoni? Hallelujah. Ingaba ngaba mhlawumbi i-priority yethu these days is it money? Amen, zisikhundla. Makabonge uyesu kukumisa oveli ndithi mna ndimuveli le nto mayihambe kolu hlobo. Makabonge uyesu, have we compromised, makabonge uyesu, the gospel? Have we compromised the principles? Jesus Christ. Ndicela uzwa abantu abasha. Le crowd uhamba nayo umntu omsha, is it building you or is it destroying you? Hallelujah. Ezitshomi zirhangileyo makabonge uyesu. Ingabe shomi, are they sucking you in? Are you going with the flow of these friends? Makabonge uyesu, as a result, you compromise yourself. Jesus Christ. Siyiphithina. Ukuba ngabe ibithinziwe u-Israel. Makabonge uyesu, ngenxa ye-disobedience. Makabonge uyesu, i-situation yenkonzo yethu ithi. This, ndiphinde ndijonge kule ndawo, it also says, makabonge uyesu, le u-Israel ngelaa xesha was very rebellious. Hallelujah. Wayemvukela uThixo. Bazalwane, this is a nation ehambe noThixo. UThixo wenza miracles ngale nation. Uthixo wenza into engazange zenziwa kwezinye nations. Makabonge Yesu ebabonisa imiqondiso ehlukeneyo. Makabonge Yesu kodwa basuke bamjikele. Haleluya. Titi besibukele enye iprogram ibikucutting edge zone and abe ibukele nabantu. Something that was very embarrassing. Haleluya. Titi cela uthetha kancinci ngale ndawo no. Sikhona isituation apha e-faith mission ezimembarrassileyo uthixo. Iikharakta zethu singamakholwa zamembarasa uthixo phakathi kwabantu abangakholwayo. Ii-movement zethu singamabandla, the way we do things, makabonge Yesu, iimpixano zethu zamembarasa uthixo, makabonge Yesu, within the nation. Halleluya. Sikhona izinto ebesisekelezele kuzo ebezizipromise, makabonge Yesu, when God founded us. Xa uthixo besifumana, makabonge Yesu, what I want to take you to this level. Wathi makabonge Yesu kuzakwenzeka kuwe enophi, but those things are not happening because the priorities have changed. Makabonge Yesu, our priorities within the church, makabonge Yesu, have changed. Hallelujah. Ithike ngokule ndawo makabonge Yesu. Ithithi ke ngokuxa ithetha again about Israel. It at this point in time Israel, makabonge Yesu, was an unfaithful wife. Hallelujah. It referred to Israel, makabonge Yesu, as a nation that was a prostitute. Jesus Christ. Noba ke ngilisuthu, ndisemibandi ngathetha ngebandla ngeprostitute. Hallelujah, mandiyishiyeke loo ndawo, iyawuthethwa ngoba umdala. Hallelujah. But kwinto yonke ndiyithanda, when you come to this verse, God is talking about restoration. There was a need for restoration. There was a need for restoration. Whenever there is a crisis anywhere, there is a need for the men to stand up, makabonge Yesu, to solve that crisis. Whenever kukho into ezingenzekiyo, xa kukho into ezibambeneyo enkonzweni, into yokuqala siyiconcretize prayer, we would see masikweni nemadolweni. Xa inkonzo ingavani, singavani, abe batsho tata, hayi ke sibayiqa indoda eyithekesini wevijini, makabonge Yesu, izolamba. Which means whenever there is a crisis, there must be someone who's to be raised. Makabonge Yesu, who's to be raised. Makabonge Yesu, to solve that crisis. Only for God to help him to solve the crisis. Ukuba ngabakho ukusindeka empilweni yakho, makabonge Yesu, there is a need yomzalwane wakho. Amen. Not to mock you, not bakuhleka kuhlambalaze. Amen. But to come and support you. Athi kulo mthwalo I'm here, makabonge Yesu, to help him. Hallelujah. Ibhayibhile ithetha ngale ndoda uyizekile. On that particular crisis, uThixo walikhumbula ilizwi lakhe. Wathi guys, makabonge Yesu, there is a need for restoration. Kuke kufuneka yoba ndirestore mandla. Kuke kufuneka yoba ndihlasile. Ithe ngokule ndawo uThixo wanyula this guy, this prophet, egama lawo lingwezekile. Ithi ncwadi iBhayibhile, this guy was a prophet, this guy was a priest. Makabonge Yesu, this guy was a man. Makabonge Yesu, authentic faith. Ndithatha ndawo zimbini ke ngokule ndawo zibe describe. Kuthi okokuqala ayingumprofethi. Banekhona amasabaprofeti ngela xesha. But le nto iphinde imnike i-description yesibini abenuyezekile. Ithi this man aben was a priest. Yayingumbingeleli. Ukuba ngabe ujonga incwadi iTestament endala it says, sikhona indawo ababengangeni kuzo. Makangobonge Yesu, abantu ezazingenwa ngabaprofeti. Zikhona iingeno ezazisenziwa, ezazingena kwenziwa ngabantu. Amen. Kodwa abaprofeti they had to go in. Makabonge Yesu and stand. Makabonge Yesu, on behalf of the people, makabonge Yesu, benze isicelo kuThixo for abantu. And in the crisis yakwaSirayeli was needing, makabonge Yesu, a man that has got that qualification. A man that has got that qualification. A man that has got that qualification. Jesus Christ. Ithe ngokule ndoda, indoda, a man of a deep faith. Le situation yakwaSirayeli yayingafuni indoda ityokolona. Iza kunikezela, izawuthi xa uThixo ithuma, makabonge Yesu, bathi abantu kuye, hayi suka usikhala kawubi, whatever, whatever. Makabonge Yesu, ityhafu ibuya amadolo. Amen. But it was a situation eyayinida indoda enesineke. Makabonge Yesu, ezawuma ithi noba nithini kodwa ukholo lam lujilile uthi uzawuyenza le nto. Halleluya. And that was that man uyezekile. Ukuba ngaba ujonga ke ngokule ndawo, makabonge Yesu, verse 7. Makabonge Yesu, phambi kokufika kuverse 7. Hallelujah, let's go. It's safe.